fondation, fondation. Ewe fondasyo Femi Dojaba Ndogo kundanutu yugweze Gushika gufa kwa nje Ehe darahiye Ibitutu ngiriye Imana nito wikushimira Ibikuheza gilire kandi Jewe nituwa na Imana Adrieni Umukinyo wa muri ninde Kandi wina lalivonye Beshi makunda kunyi tango Ngondi mawe umukondo
Fondation, Fondation, Urumugisha.